mwese tubaramutsa ariko kandi tubahani mwese mudahengeshanya kudukurikirana mu bigano bitandukanye bica kuri Ndundi TV na cyane cyane ikiganiro Week News ikiganiro tubazanira amakuru aba yanditswe kuri website yacu neza ndakwibutsa yuko ugikurikirana ku munsi wa gatandatu isaha zibiri iyo bitagoranye ikaze ridasanzwe mukanya dutangure n'amakuru yacu Ego duhere ku nkuru yanditswe na Yanikuru ati mwene makosa muri kino kibazo cy'amaviza ninde aho nimugiye habaye ibomborana bamwe bati ni kubera iki abaririmbyi bataronka amaviza kugira abashike muri byo bihugu nyene baba bakeneye kugira bakore ibyo biteramo nyene baba bakenewemo ibyo rero ni kibazo kimwe cyagiye kiravugwa na bamwe bategura ibiteramo ati gute biba ari ukuntu kwanza muba mutemerana ku mafaranga y'agaciro banke ugasanga ntiyagiramo uruja n'uruza kuri banke yawe ibyo navyo uraziko byashobye kuvugwa n'umukuru w'igihugu ati abaririmbyi murashobora kwemegwa n'amabanki akazara bakopesha mu gihe amahera yanyu mugiye murayacisha muri banke ibyo rero ngo birashobora kuba inyanduruko yo kuba batemegwa cyane ngo kugira burya ngo baguwe ngo visa hari gihe baba bakwikeka mbega bimeze gute umuririmbyi yemewe hehe bimeze gute ibyo rero uretse rero ko ku ruhande rw'abaririmbyi babaza ico kibazo abategura ibiteramo umwe mu bategura ibiteramo Boris asanzwe ari mu ingaho nyene ni burayi nawe nyene yavuze ati ikibazo gihari ikikomeye kandi cyane harabategura ibiteramo mudashaka kubaza ati nibande babiteguye kugira mumenye neza yuko ibyo bintu koko baguhamagariyemo ubikunda ku ruhande rw'abaririmbyi ngo ninde yo bafise amakosa umuririmbyi avuga igiteramo ciwe ataramenya neza ko afise visa canke uwamutumiye asohora kava azi neza yuko ataramwereka ukuntu azoshobora gushikayo ibyo byose ngo namakosa babandanya bariko baraterana umwe akavuga ati ninde mbega ninde abaserukira amikari domizisiye wewe kimana edite asanzwe ari cegera cyo muri amikari do mizisiye wewe yasiguye neza yuko ngo umuririmbyi ngo ashobora kugira aho abarizwa ngo iyo umaze kuba ufise ikarata ikwerekana yuko uzwi neza na amikari do mizisiye ngo birakorohera cyane no muri n'ubwo buryo bwa visa gushika isaha ntituramenya ninde bamwe ati yes ngo abaserukira ibyo bihugu abambasaderi baba bari muri ibyo bihugu baba bakeneye kujamwo ngo bogira icyo bafashije kugira baronke ayo maviza gushikisa rero ikibazo kiracyari hahandi nyene gushika ubu aho nakarorero byadutse cyane igihe umuririmbyi Daboje yarakenewe iburayi biranka uko ashaka kugenda naho hari genekerezo rya 11 kwezi kwa gatatu bitabaye bigikunda rero gushikisa turiko turibaza mbega ibya viza bibazwe nde uno munsi nimba hariyo nabandi bazoshobora kujayo bizogenda gute abazobandanya bariko bara abazobandanya bariko barabura amaviza baze biturende icyo kibazo kiracyari ingaho nyene Yes tubandanyirize ngaho nyene ariko ku yindi nkuru yacu ati Alvin Smith ngo nta kamaro abona ka amikale domizisiye tukiraho nyene kuba amikale yari kurahamagarira abaririmbye ngo kubera bashobore kwiyandikisha ngo igishobora kubafasha muri uko kwiyandikisha ngo ni ukugira ngo ugire ngo ahubarizwa ngo hamwe umuntu wese aba ariko arashaka kukumenya ariko bashaka kuguha ibyangombwa ngo ni ngombwa ashobore kubaza umuntu yoba kuzi umuntu yoba aguserukira aho rero ngo ushobore kwitura amikari uzi ko wiyandikishijemo uzi uko bakuzi uzi ko uri umunywanyi wabo ngo biba byoroshye cyane yuko bashobora kukuvugira Alvin Smith wewe kubwiwe ngo ntabona akamaro ko kuba muri amikare ngo iyo amikare yo nyene itagira icyo yifashije ngo nitwebwe iyo gira icyo idufashije ikibazo rero kiri ngaho ni mbega bigonde gute kugira utwara utwagwa baheze bavyumve kumwe ego Yego cyane tubandanye n'amakuru yacu inkuru yindi ya Yanikuru ati urugamba n'ugwa Mr Champagne gusa Harmonize yakuyemwo akarenge urazi ko ari ibintu byagiye biravugwa hijya nino ukuntu Mr Champagne yitayeho Kajala na umuzi ko yigeze kuba asohokana na Harmonize aho yakoze ibishoboka byose Mr Champagne gushikaho iyi saha tubona neza yuko umubano wabo umeze neza byatanguye aguma muvuga muririmba wewe atamuzi nkuko wenye navyivugiye ashitse mu gihugu cy'u Burundi mugabo mu nyuma yaho amaze kumutahura amaze kumwumva baragiraniye imigenderanire myiza nigiye yazangani yo yashiye kumwakira kuburyo agiye na Mr Champagne avuga ati nsigaye mu kabonge kadasanzwe kubona yashowe kugenda akajara nuko ngo akajyoshe ngo ningahora mwitama aho rero uko kunuko sabantu baguma bibaza mbega ni gwa rukundo akeneye canke ashaka gusaba gumara abagenzi kubga Harmonize wewe acishije ku rubuga rwiwe yaremeje neza yuko kubgiwe adashobora gusubirana na Kajala adashobora gusubira mu rugo rukundo ivyo rero ivyo vyatumye dushobora kuvuga ati ubwo rugamba ni warusigaranye nimba yo mwemera nimba yo byogenda gute mugabe iha mahoro yuko Harmonize atari bumubuze kugira asubirane na Kajala Harmonize ubu mububona aguma kuvuga yuko ari single ariko kandi Mr Champagne ni gikimwe muhanura agende arivuge canke bigende gute gira ico ngiye ngaha muri commentaire Yes, tubandanye n'amakuru yacu ati uburirimbyi ngo nurudandazwa go gushiramwo amafaranga ibyo rero urazi ko byatangiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu ukuntu umuririmbyi yobikora hamwe yobikora nk'umwuga yuko ibintu byose byogenda neza kuko ngo amafaranga binjiza simake ugerageje nko kuraba bamwe urabona yuko bagenda bararonka ibiteramo ari abashira indirimbo zabo kuri YouTube ugasanga ziko zirakurikiranwa byose rero ngo no mu mutwe ngo umuntu yabikoze biragenda neza kandi iyo uri kuradandaza ngo ni byiza yuko udandaza ubona neza yuko uriko urunguka simbizi rero niwe yabivuze neza abisigura avuga cyane cyane kwa dramati ngo indirimbo yiwe madamu yuko yarabwiye n'abantu barenga imiliyoni zine akaba yashoboye kumwinjiza amahera ari kure hafi imiliyoni cumi ngo umuririmbyi rero ngo kubwiye ngo arashobora kwipanga agakora video nziza isaba basi n'imiliyoni zitatu gutyo n'inusu canke agakora na audio nziza y'ibihumbi amajana atatu ibintu bikagenda neza hama agaheza agafata n'izindi miliyoni zibiri ashira muri promotion ngo ibyo ubikoze ngo nankeka ngo utegerezwa kunguka bamwe n'abariya bamubwira ati ibyo bintu ntibishoboka urashobora kuyashiramo hama ntagaruke mugabo kubwiwe ati ayo mahera ntashobora kubura kugaruka kuko ni wowe nyene ubuzi ngene wavyipanze rero ngo baririmbye ngo muguruka amaso mumenye ukuntu mushobora gukamisha impano yanyu ngo kandi byose birashoboka ego iyo nkuru nayo ikaba yashiye kwandikwa na Yanikuru asanzwe akorera nyene ikinyamakuru Indundi ndanabibutsa yuko aya makuru aba asanzwe abarizwa kuri website yacu indundi.com meli icyo yarariye amajoro aruhiye kugitahukana ni meli yahagurutse mu gihugu cy'u Burundi igenekerezo gicenda ukwezi n'ukwa gatatu agana ngaho muri Afrika y'Epfo yagiye asavye abakunzi biwe yuko bamusengera kugira atahukane ako gashimwe byagenze gutyo arashika ibintu bimera neza aragenda kuri stage tubona ariko aririmba indirimbo yiwe ndi motive abantu barashobora kuryoherwa mu nyuma yaho aca atahukana agashimwe rero yatahukanye na kumukenyezi agira icafashije mu iterambere y'igihugu uciwe ubu turiko turavugana Meli azaragarutse mu gihugu cy'u Burundi aho yakiriwe n'abantu isindi abagenzi biwe abafana biwe kugira bamujyohere kuko yazanye agashimwe ni maili ubu indirimbo yiwe iri hari ku rubuga irikira irakora cyane ni kure yitwa kure ariko kandi ngo kubwiwe ngo muri uyu mwaka ngo agiye kubikora ngo amatwi yanyu ntazozararuhuka ngo aguma ariko arabaha maili ushoboye kubona ukuntu yabikoze hajya ugashaka no kubona ukuntu yatahukanya ku gashimwe urafise ikintu ushaka kumubwira nga gira icyo umubwiye ngaha muri commentaire Yego iyindi nkuru yashiye kwandika ati Edina Kingo nubwo hari abamwaka ibiturire ngo ntibizomuca intege Edina Kingo umuririmbyikazi benshi bashiye kuraba bakibaza ngo ubu ni hatanguye haba namba mu kiganiro yashiye gukorana na Indundi yarasiguye neza yuko yatangiye kubikora kera mu ndirimbo yitwa Kiradodora ari kumwe na Bayakubino Samova Mixi mugabo kuvyerekeye ubuzima araheza aravamwo kwanza mu muziki ubu niho yashiye kugaruka urazi uko ngo umuntu waje ngo ahantu yari yarasize uko yasanze hari abantu benshi batamenyeranye yasanze ari abantu mengo ego ntibariko baramutahura kubwiwe rero ngo yaragerageje kugira abwire abasanzwe bamenyekanisha umuziki w'abarundi kugira abashoboye kumufasha mugabo abone mengo bamusaba amananiza ari abamusaba amahera y'ikirenga kuburyo abona ati jewe aya mahera nta ntotanga ngo kubera gusa ngo promotion kandi ngo karorero ngo igihugu kibanye cy'u Rwanda cyo cyukiramvuza atana kimwe kinsavye ku ndirimbo yewe kuki wahindutse yabikoze neza ku buryo na Big Fizzo yashowe kwishira ku rubuga rw'ibavuga ati nimushigikire iyi mpano mu nyuma rero niho hadatevye yaciye arekura meze neza Edina Ki n'umuririmbyi ngo ashaka yuko babandanya bariko baramushigikira wewe kubgawe iyo uri mu kazi kawe bije ujeje kumenyekanisha abarundi ushaka iterambere ku barundi uwo muntu wumva neza yuko ariko arasaba amahera Edina Ki kugira ashobe kugira icyamufashije n'akaka jambo ushaka kumubwira Tubandanye n'amakuru yacu ikiganiro ni Weekly News gicanga nyene kuri Indundi TV nakubwiye neza yuko ari ku munsi wa gatandatu isaha 2 iyo bitagoranye ngivyo Kajanine akoreye David Calmel vyagwaje abatari bake mu Burundi babibonye ego David Calmel mwibuka neza yuko ari umurundi umumenyesha makuru mugabo ubu asanzwe akorera ngaho mu Rwanda kuri televiziyo nkuru y'u Rwanda niho yashiye kuronka amahigwe yo gusubira guhura na Kajanine rwazi kwa umuririmbyi w'umurundi yabikoze biracika kubata muzi ni umuririmbyi kazi yavutse mu 1959 n'icenda ariko bamuzi cyane ku ndirimbo ziwe nka mama sambolera na wale watu mugabo ububona umengo atakibikora cyane yari yatumiwe rero mu nama ya FIFA urazi uko arishira hamwe rikurikira cyane iby'umupira w'amaguru ngaho mu gihugu cy'u Rwanda niho yaciye aronka niho David Calmel yaciye aronka mahigwe yo guhura n'uwo mukajanine acishije ku rubuga rwiwe yanditse amajambo akomeye avuga ati n'ubu ndibaza yuko ndiko ndarota kuko uyu muntu yari mu ndoto zanje nahora niyumvira cyane ko umunsi umwe tuzoshobora guhura rero uwo munsi bari bahuye aho rero bamwe mu bamenyesha makuru n'abandi basanzwe bakorera ngaho nyene bakora iby'imideri baciye baza ngaho kuri commentaire yiwe bamwe ati oh bamuberekana nyene ukuntu nabo bari kuba baryohewe iyo baza guhura na Kajanine uko biri kose umuntu azi Kajanine azi n'amateka yiwe yo kwifuza gushobora guhura nawe n'umuririmbyi kazi uzobona kenshi mu nyambaro ziwe hari mwo ikintu cigitenge n'umuntu yishimira cyane Afrika nawe ndaziko ari umuririmbyi usanzwe uzi mbega weho amwe wohura na Kajanine byogenda gute Yes, ati tubandanya namakuru yacu ati Double J Vishu Love D1 bagiye guhurira mu gitaramo kimwe ego nabo baririmbyi batatu bari bahama bari bashaka yuko bazoshobora guhurira mu gitaramo kimwe ivyo bikaba biriko birategurwa n'usanzwe arongoye ubunywero bwitwa Gera Plaza aho yari yahamagaje abanditsi n'abamenyesha makuru ababwira neza yuko agomba yugurure icese ubwo bunywero ahagire hanini mugakuru wo musiri wo kurugo rubanza arashaka yuko arabaririmbyi ategerezwa guhamagara abazoshobora guteramisha abantu ni kuri uwo munsi rero ibintu bitazoba byoroshe hazoba hariho Double J Vishu na D1 ariko kandi ngo kwinjira ahasanzwe izoba ari 10,000 muri VIP ni 20,000 ngo nukuza rero kugira mushobore kubashigikira tukwibutsa yuko rero uwo tuse asanzwe ari umwe mu basanzwe bashigikira cyane impano z'abaririmbyi kugira zigere kure yamariko arabikora no ngaho kuri ubwo bunyore bwiwe hama hariko harabera umuziki w'ikibiriraho karaoke aho kenshi ukunda kuhabona n'umuririmbyi irarijo ngo ni kugerekereza rero gindwi ukwezi kwa kane niho azo kugura icese nabo baririmbyi bazoba bahibereye Yes, kigingi inyuma yo gusezera ubusore ubunaho yabaye umuvyeyi ego kigingi murazi uko ari umuntu akina amasinema yo gutwenza rero ngo abo yatanguriye bose baramushingira intahe aho turavuga ba gasore ba mutima baramushinga intahe yuko yakoze ibishoboka byose kugira uno munsi baronke ijambo babone yuko ibyo bakina navyo arakazi uno munsi urazi uko ariwe mukuru wabo bashimira uramuzi muri inuzenye yiwe yuko ari kigingi sama comedy mugabo uko biri kose baguma bamubwira ati rongora kigingi abaze rero byagenze gutyo uratwumva ikintu cyose kibera igihe cyacu kigingi ntibyatebye twagiye tubona arongoye kuko yarasanzwe afise umukunzi bivugwa neza yuko bari bamaze igihe kitari gito bamaranye igihe kitari gito hajya rero ngo abasigaye gusa ko haza ku kintu cyo kuvuga ati ego hageze rero ibyo byarabaye ugeni uraba abantu baranywa bararyoherwa rero yarasanzwe abana n'umugore wiwe impundu rero yacivuga ubu turiko turavugana kigingi ubusore yarabuhevye yarabuhambye ubusore ubu naho numupapa w'umwana umwe atari nk'umwana usanga abadashaka kutwereka mugabo turazi neza aba yaramushize ku mbuga ziwe mugabo uyu dushoye kubona twizere neza yuko ari mfura ya kigingi akajambo kamwe rero kuri kigingi ngaha ko kumuketa Ego cyane tubashimira mwese mudahengeshanya kudukurikirana ariko kandi turangiriza kuri inkuru ya Big Fizzo na Gashavu kenshi Big Fizzo na Gashavu kenshi arabiyamye Big Fizzo muri no minsi urabona yuko yijukiye cyane gukora ibintu byiwe kuri TikTok bwa ramajamba agenda arishura abantu urabona neza yuko ari abantu bariko baramukurikirana ku buryo yanasavye ati umuntu ubona yuko ibintu byanje ndiko ndakora bitakuguye neza bitameze neza ikure ko kuruvuga rwanje reka kugwa muri kurankurikirana rero je ku bwanje ndakora ibintu binezereza binyohera ubu tuko turavugana akaba akurikirana n'abantu 25,000 kuri TikTok yiwe Big Fizzo muri kino gihe urabona yuko urubuga rwa TikTok agwijukiye cyane naye ngo ku bantu badashaka yuko abandanya ari hariya ngo nibateshwe bate numuririnzi rero ubu tuko turavugana amazimi yibereye iburayi ibyo byose tubibona hariya nyene ari byo abandanya ariko arakora kuri uko kubandanya ariko arakora ibintu cyane kuri TikTok byamutumye ashobora kujya no mu baririmbyi batatu ba mbere bakurikiranwa kuri Instagram yiwe akurikiranwa n'abantu ibihumbi n'abantu ijana na cumi ibihumbi ijana na cumi kuri YouTube agakurikirana n'abantu barenga ibihumbi ijana naho kuri Facebook agakurikirwa n'abantu ibihumbi amajana 3 aho tudashizemo za Twitter nibindi aho rero urazi neza yuko na wari verified cyo kimwe n'abaririmbyi nka Mr Champagne Satubi Lolilo Natasha umva ko abandanya ariko arabikora neza wewe rero umaze kubona ibyo ari bandanya ariko arakora kuri TikTok wowe wabyakiriye gute nigiki ushaka kubwira Big Fizzo gira icyo umubwiye ngaha muri commentaire nongera ndanagushimira wowe udahengeshanya kudukurikirana ubandanye kurikirana ibiganiro bica ngaha kuri Ndundi TV tukwifiriza amahoro n'amagara ariko kandi tuzo dusubire ngaha ibintu byose bimeze neza ciao.